Gamma notes, enough shank and none, Dean and nuns and mystics, months on my gum, and I'm on a Jason's buckle. Tetana Dimenue, Jangum Sally, Ummi Quanes Tetis, and my Tabalo Sisi, and Donelang and Jagukumen, your cock on the newly work band, Julie Summers, when the beast of Paca to Pella, Jangambong Yanging, Kupasal Bong and Gokumania Neo, Abakutan, the Lichata Tulelayo, Dizivendin de Lisekile, Ingazam Gabo Zitwangile, Zipoko Tekile, Kumazinkeben, and the Suk and the Bumbuluk and the Dandaluk and the singer, some Tonyam. Ndithetha nabo ndibalumkisa ngezilumkiso zokuqala ndibaphambuza kwindywala ubugwenxa neziyobisi ndibadudelela kwengqondo fika sukulibala kukuyoliswa imbuqe ndibabonisa umkhombandlela ngokubakhokhela ndibasekela kwaxeshanye ndibakhaphelela kwaxhosa xhosiyane ndibasusa kwavula zibhuqe ndibanyulele amanyala nganye ngambini kanye ka